nanu ngana fo. Michia obi bia o tie me ana ohwe me sabri. Ye frɛ me Adelaide Aduboffour. Me a senior midwifery lecturer at the University of West London. Na me pɛ sɛ me hyɛ mo nkran efa COVID-19 panie no. Ma wo me dear from January. Ma wo 2 doses ni nyina. Sɛ wo panie na ebe hia pa sɛ wo first one na wo bɛ san wo second one no sɛ ne bɛ ya. Ebe ma etimi ayɛ adwuma yie. UK ha nipa bɛyɛ 60 million ɛna awɔ panie no. Yehu sɛ ayɛ adwuma mɛhyɛ wo nkran sɛ kɔ wo. Eye safe wo won so a ebe ma yare no ano abrase. Mɛsan so ahyɛ wo nkran sɛ wo bɛ use face mask. Wo bɛ kɔ so use hand sanitizer. Ana wahohoro wo nsa ne semina ɛne nsuo. Akosi sɛ yɛbɛtutu yare ase kra. Efi Ghana, any we are say afa na nyina. Me damase.